Sangwa amahoro y'Imana mwebwe mwese muri ko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi ndabanikaze mu makuru yacu uno musi kwabatororokanije agizwe n'ingingo nkuru uzikurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arababazwa n'abagwiza tunga badatanga amakori leta y'u Burundi birakwiye gushira ingufu mu gisata cy'ingenzi ngo kuko ari gisata gishobora gutuma u Burundi buronka amafaranga y'agaciro. Reka ndabahikaze mukanya idonido ijyana makuru. Ndasubiye kubipfuriza amahoro y'Imana kuri mwebwe mwese muri ko muradukurikirana kuri uno wa kabiri hahimbajwe umunsi mukuru wahariwe umutoza kori wahimbajwe ku nshuro igira indwi uwo munsi mukuru watewe iteka n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye wahimbajwe ku cyivugo dutange amakori n'amatagisi dushigikire iterambere ry'igihugu ni nkuru ya mugenzi wacu Peniera kaze mwana.
Ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe umutanga kori watunganijwe n'ikigo kijejwe kwegeranya amakori hano mu Burundi OBEA bemeza ko umwimbu kiri munini gusumbye uko vyahora kandi ko hariho n'umugambi uri kurategurwa wo kuzana imashine nyabwonko kugira ntiyagire ifagitire n'imwe igendeheranye ivyo bikaba vyashikirijwe na Jean-Claude Manirakiza arongoye ikigo OBEA.
Ufatiye kubiharuro dufise mu kigo OBEA biboneka ko umwimbu kuvyinjizwa mu gihugu ukiri munini cyane ugereranije n'uwibisohoka harimo umugambi ukomeye wo gufatanya imashini nyabwongo zisohora inyemeza buguzi facture hamwe n'ikigiganya bwongo server kikigo obe kugira ntihagire facture n'imwe yoca mu gihugu n'igihugu ngo igende itarishe ikori biberanye.
Umushikiranganji w'ikigega cya leta no gutunganya ubutunzi Audace Ndayizeye avuga ko biyemeje ko bagiye gukurikirana neza ingene amafaranga y'igihugu akoreshwa kugira umutanga kori ashobore kwizera leta.
Twiyemeje ko tugiye gushyiraho gukoresha ingufu nyinshi zishoboka kugira ngo ikoreshwa ry'amafaranga y'igihugu akugwe mu mucyo muri transparency niho abatanga kori baheze bakizera leta.
Nayo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yuguruye ivyo birori mu ijambo ryiwe yavuze ko ababazwa n'abagwizatunga bugarira ibikorwa vyabo kubera base gutanga ikori.
Amashirahamwe yanga gutanga ikori gushika uyu mugambi kuganda tukanga gutanga ikori kubera iki bari baramenyereye gutanga ibiturire baha abantu bari gutobora baha abantu baha abantu nanone yari umugambi.
Uwo munsi wahariwe umutanga kori ukabuhimbajwe ku nshuro y'indwi hano mu Burundi ku cyivugo dutange neza amakori n'amatagisi dushigikire iterambere ry'igihugu ikigo OBEA kikaba cyatanze udushimwe n'amaseritifika ku batanga kori n'abakozi bigashimwa muri ico kigo.
Binyira kaze mwami reka tugushimire kuri iyo nkuru wadutohoreje. Mu gisata cy'imigenderanire n'ayandi makungu ngu Burundi bwarateye intambwe ishimishije ku rugero rwiza mu kugira imigenderanire myiza n'ayandi makungu bivugwa na Albert Shingiro umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Rafael Nyanza.
Leta y'u Burundi imaze gukora ibitari bike mu bijyanye no gutsimbataza imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu nkuko byashikirijwe na Ambassador Albert Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu.
Duhejeje guhura n'abaserukizi b'ibihugu byabo mu dugi wacu n'abaserukizi baserukira bashyira mu mpuzamakungu. Ni igikorwa dusanzwe dukora kabiri mu mwaka kugira tubashikirize aho ibikorwa byo gutsimbataza imigenderanire n'ayandi makungu bigeze mu gihugu cyacu hamwe n'imigambi mikuru.
Kubwa Albert Shingiro yamenyesheje kandi ko hari ibyo amakungu ashobora gushigikira u Burundi mu bisata bitandukanye.
Twashize cyane cyane muri politiki imigenderanire n'andi makungu twashyizemo ingufu mu bijyanye n'ubutunzi. Twavuze cyane cyane yuko babwiza kudushigikira mu bijyanye no kuzana icyo no kwita abagwiza tunga bakava mahanga kuzana icyo no kwita ibidandazwa guhanahana ibidandazwa n'ibindi bihugu no kuzana ubuhinga bimwe twita transfer de technology hamwe no gukomeza cyane igisata cy'abarukera rugendo hamwe n'ibisata bijanye no kubakwa inyubakwa za leta abene gihugu bakeneye.
Ibyo akaba yabivugiye mu nama yamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo mu nama isanzwe ibahuza kabiri mu mwaka.
Rafaeli Nyandwi urakenuye nawe kuri iyo nkuru wadutohoreje. Leta y'u Burundi irakwiye gushira ingufu mu gutunganya neza ibibanza by'iratiro kuko ibyo bibanza bitunganijwe neza byozana amahera y'agaciro mu gihugu bivugwa na Elmanda Isaba ajejwe gufasha ingenzi mu kuzisigurira iby'isoko nire. Ni nkuru ya mgenzi wacu Raymond Prosper niyo nkuru.
Ikibanza kiratiro ahari isoko rya Nile kiri muri komine Rutovu intara ya Bururi ni kibanza ingenzi zishika ko zikanezegwa ariko nkuko bivugwa n'ufasha izo ngenzi muri ico kibanza ngo iyo hageze yuko baruhuka bakabura aho baruhukira ngo bituma izo ngenzi zidasubira kuhahurumbira.
Izo ngenzi rero nakira jewe ziravuga yuko isoko rya Nile Imana yaduhaye ngahe Burundi ndi mu bibanza by'ingenzi bikomeye ku isi nzima baravye ingene ahantu hacu hameze n'ingene hasa n'aka kayaga kameze neza. Iyo umuntu w'ingenzi aje ava kure ikibazo jewe bahora bambaza mbega muta tworuhukira hehe mbega muta turashobora kumusanga turiho umwana mbega muti
uwo afasha ingenzi agasaba leta gushira ingufu mu gutegura ibibanza by'iratiro kuko bishobora kuzana amafaranga y'agaciro mu gihugu.
Twasaba rero leta ubu buraro ushire kibi kibanza cy'ingenzi kibi kibanza umuntu umwe yiyumbiye mu mutwe bashize hiyo ahantu agomba kwishyura icyo kibazo cyajya amakaro bashize hajya nta muntu n'umwe yemera ajyanye n'ibintu z'ingenzi barambaza bati mwebwe iwanyu mu Burundi mufise ibintu byinshi gushwa n'abambaza ati barafise n'amasoko ava mu makaro jiye nkambura n'ibyo nishure ahandi mu bindi bihugu mu matwe amatwe dusubira amafaranga y'agaciro ava mu bintu byerekeye z'ingenzi.
Iyo ntara ya Bururi ikaba ifise ibibanza by'iratiro birenga cumi.
Haimo Prosperi niyo nkuru na urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje. Iki rero gihuza zone Rubirizi na Kinama casubiye kubomoka inyuma y'imisi mike icubatswe. Ni inkuru dukesha mgenzi wacu Ange Cherissa Nzeyimana.
Ico kiraro gica ku ruzi gikoma gihuza zone Rubirizi na Kinama kiri mu kubomoka ni kiraro kibafitiye akamaro kanini mu bijanye n'uburimyi hamwe n'imigenderanire nk'uko abenegugu baho babituyagiye.
Rero mu bisanzwe ico rukunda kudufasha ururuzi hari imigenderanire iva muri Mutimbutsi hanyuma no muri komine Kinama ariho mucara giro nico bidufasha kidufasha ko cyane
ko urabye uno mufrego cha hano ugenda ukavomera imirima y'imiceri ngaho onya imirima ya buhinyuza rero hamwe kibomotse kuba dufise ingorane mbi gose rero mwanya kuba dufise ingorane mbi ntikosubira kuri mu muceri kandi igitegwa cy'umuceri nico kitufitiye akamaro kanini hani wacu Bujumbura.
Abenegihugu basaba leta ko yokibubakira ku binga bwa none kuko ngo bama bacu baka mu misi mike kigaca kibomoka
bola bamushikira nkanje bakaza bakihweza bakara bakadufasha bakatukubakira nk'ibintu bya beto bihera hasi kugera heju ko ivy'amabuye umengo ahanye birananirwa umengo bya bikozwe nk'inshuro kabiri mugabo bitera byasenyutse.
Kwebwe cyo kwasaba ubutegetsi cyangwa leta kwisaba yuko yo dukorera ahubwo ntihoba nk'iki inya bwo kongereza ugukora ahubwo gikaguka kikaba nk'ibindi biraro n'imodoka binashobotse zigacako.
Mwomenya ko ico kiraro gitanguye kubomoka inyuma y'imyaka itatu irenga ko gato cubatswe.
Ange Cherissa Nzeyimana urakoze kuri iyo nkuru wadutohoreje nawe. Kirabujijwe ko umuntu agira ubugeni kabiri atafutishije ubwa mbere kuko bihanwa n'amategeko ndetse n'igitabo cy'amategeko kijejwe ingo n'imiryango kikaba kibihana mu gufungwa ndetse no guciribwa amande bivugwa n'umushingwa manza Narcisse Irakoze tumukurikira
kirazira yuko umuntu ashobora kugenda akagira ubugeni kandi ubwa mbere butarafutwa n'amategeko itegeko riragaruka kandi rikavuga yuko niyo wobaye mariage wahoramo yabaye anure hari giye abana babagize divorce canke akaba habaye la dissolution du précédent mariage ibyo nayo nyine itegeko rirabuza rati kirabuza yuko umuntu agira ubundi bugeni hatabanje guca ikiringo cy'amezi 10 umuntu rero yihuse akagira ubwo bugeni ubwa mbere bukihari canke niyo hobaye habaye aniraso bwahanaguwe bugafutwa agacagira mariage n'uwundi muntu imbere y'ico kiringo cy'amezi 10 mu bijanye n'ingo n'imijyango cy'igitabo gitegekanya ubwo bugeni abagize uheza bukaba bugafutwa ubwiye ku ruhande rero rw'igitabo cy'ivyaha wagize be n'ivyo bakoze kandi ikosa rihanwa n'igitabo panavyaha ntacyo nikosa rihanwa ariko n'umunyororo amezi 6 gushika ku myaka 2 hakaba na mande y'2020 gushika ku 100,000 cyo twanura abantu nuko bo kwisunga amategeko kubera ibyo bakoze byose bitisunza amategeko bibimpfa gusa bishobora gutera kumenyekana ko igihugu kiragutse ni bishobora kugenda mu bindi biyo bya etasi byire nko mu yindi ntara kabaca mu gyaho ugasanga bakwanditse batabimenye ariko ibyo ukoze byose utisunza amategeko biheza bikabimpfa gusa naho herigiye kinini yaho bimenyekaniye hose bimpfa gusa
akaba ari kuri iyo nkuru dusozereye ko amakuru yacu uyu no musi reka ndabashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye shimire bagenzanje bafashije guturura kanyana makuru shimire penyera kaze mwami yarayahagarariye ntibagiye gushimira Jire Borisi Ingabire hamwe na Claude Nduwimana bari mu buhinga bw'ivyuma reka ndabipfurize kubandanya mururanirwa mukurikirana n'ibiganiro cha kumbonesha kure yanyu BTV Burundi.